Hey! Uzawundazilo. Tyhi. Ndasoloko ndiphuphana nonompucuko apha into ezimini. Uzawundazi nompucuko mabambe ifowuni. Tyhini. Ndaba yewethu wena ompucuko. Yeyi 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 yeyi. Kutheni ndibangalala ndiphuphana nawe? Kutheni ndibangalala apha kwam ndiphuphana nawe? Yintoni ngoku ndikwenze ntoni? Jonga mama, jonga jonga sisi. Indoda yakho ayibulewanga ndim. Indoda yakho ubana kamagama okrokralayo ebantwini ababulele indoda yakho. Andikho mna. Uyeva, mandilale kakuhle apha kwam. Ndithi zininzi izinto ekufuna ndiziphuphile. Mandilale kakuhle apha kwam. Nompucuko ithi into endiyithethayo apha kwam, mandilale kakuhle apha kwam. Yeah? Awunandixela loo nto mba amaphupha wakhontrolwa nguwe, ndibona wena koko nalast week ubundifikele apha nangoku uyandifikela and unjanje okawu ufika ukuncumile uqumbile. Awundazi nompucuko wena, awundazi nompucuko. Nobuya ke sisibuya, phinduze ngephupho. Nophinduze ngephupho ke sisi wam, phinda phinda. Come come sisi, ndiza kulinda. Sakulinda nono. Awulala nale miss. Geza mos lo mfazi.